Dumela, 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 dumela. Ee, letsatsi la betsa. Yo, 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 yo. Ya re letsatsi le la tlapa bathong. Ya re la thuba letsatsi le. Bona ile ke rwele le story ngwana. Ke rwele story. Ya re la tlapa letsatsi le la thuba, la thuba, la thuba. So, bathong. Dinonyane di ntshenyeditse, dinonyane di ntshenyeditse. Ne ke jwetse baby spinach. Ebe dinonyane di njela di senya, so ke bone gore today tlo jala baby spinach again, so I hope this time di ka seke di a tlo ntshenyetsa. So my name is Betty and welcome to today's video e nang le the glow and everything. So re jwaleng ka pele before pula ena. Pula ena. Ulayet, ulayet, ulayet. So, yeah, guys, re ke le stele seng yana bi kena le bona gore. So, I hope this time dinonyane tse ga di tlo ntshenyetsa. Dinonyane tse di a senya tleng. Yes. Bona ipolela fela gore re ke la go ja, kanti tsone di a itse gore ga gona go ja ga sep. Oi, oi, o bua fela, gona go ja ga sep. Sep, 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 sep. Go ja tsone. So let's hope for this time di ka se di a ntshenyetsa. Keletsa ka pelenyana. Mathomo o tsogile ko ntlong. So ke rapela fela dinonyane tse di a ntshenyetsa dilo tse tlhong. So after fa ke tlo di khurumetsa ka monyana, ke fetsa be re bona gore gate re felela kae. So la gopola dilo tsa last week, bona gore di kana kang, ke di bona, bona gore di kana kang. So santse ko di tlhoma go fatshe before di nna di tono feta. Santse ke etsa video ke di tlhoma fatshe, ke di tsele spinach se seng, ha ke itse gore go se ba kae, mara santse se nne somewhere. So ya re tla bona teng, re tla bona teng, re tla bona teng. So ke tshela potting soil mo godimo ga ka godimo ga, and ga ke fetsa ke tlo tshela ke lo fitlha ka tlhafa. Madalo o fetsa o kgatha tlhafa, so mo reetsa sky lat. So ke tlo tshela tlhaga teng godimo fa gore ke fitlhele dinonyane tsa until ke kry-a nnete or something. Dinonyane tse di ampoko, ga e se dinonyane ke magotlo, ga e se magotlo ke di-snake. Go ra gona ko ke tshabelang teng. Ke fitlha ka tlhaga, ga e bereka like go fitlha kgwetsa gore mongwe ga go seka oma ka pele ga o le mo letsatsing, mongwe go ga o ome ka pele, and-e e bereka gape go thiba dinonyane ga sampane dijalo tsa go le di-seedlings sampane di le dinnyane, and again e thiba e bereka as manure ga ntse e bola di-plante tsa go di a gola. Thick layer, we're doing a very thick layer. So yeah, ka jeko video ya rona today ha e telle thata yalo, ha e telle thata cause yo wow what fish. And so ne ke batla fela go etsa ntho ena e gore e tsene fale ke le bontshe le gore dilo tsa rona after a week gore di dikana kang after a week ke bone after a week di nna bana di ditelang, so santse ke lo di tlhoma ko ka dineng sentle gore di gole nice, and then fa ke sweet corn and then fa ke spinach and then fa ke chilies ha ise tlhage e tsa sebakanyana mare e tla tlhaga ke felele pele chilies tsa sebakanyana, and then re na le cabbage ele ya dikhala-khala e, so ke bona ka re gona anong ile go tlhagelela thata e purple, go tlhagelela e purple thata gona anong mare ha se stress cause le yone ya jewa kere tla etsa salate ka yone, and yeah, so that's it guys for today. Don't forget to subscribe, don't forget to hit the like button, don't forget to comment, and I will see you ko video nge latelang, and yes, bye guys, bye bye. Ke trailer gore ke sa nna motelle ka jeko, ga ke batle o nna motelle ka gore ke mokhutswane natural, so ke batla gore ke ne mokhutswane nyana. So ke tla le bona ko videong e latelang bathong. Bye 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 bye.